sifuna ukulandelelanisa ezi improper fractions ne mixed numbers ukusuka kwencinci ukuya kwenkulu. Zimbini indlela zokuyenza lento, kukuzitshintsha zonke zibe zi mixed numbers okanye uzitshintshe zonke zibe zi improper fractions. Mna ndizawuqala ngoku ndizenze zonke zibe zi mixed numbers. U-7 over 3 xa umtshintsha abe yi-mixed number uzawuthi u-3 ungena ku-7 ngayi-2, i-remainder yethu ngu-1, so uzawuba no-2 no-1 over 3. U-4 and a half seyi-mixed number, u-3 uya ku-4 ngayi-1, i-remainder ibe ngu-1, so sino-1 no-1 over 3. U-1 no-2 over 5 seyi-mixed number, asidinge umenza nto. Apha kule yokugqibela u-15 ungena ku-17 kayi-1, i-remainder yethu izaba ngu-2, so sizaba no-1 no-2 over 15. Ngokujonga apha sijonge ii-whole numbers, siyabona uba eyona nani likhulu ngula 4 and a half. Elizemva kwakhe kuba nkulu ku-2 no-1 over 3. Lana ke ngoku amanani azayo ii-whole numbers zethu ziyafana zingo-1, ithethe bafune sijonge ii-fractions zethu ukuze sikwazi ukukhomperisha ke ngoku ii-fractions ezi zethu. Funeka sizenze zonke zibe ne-denominator efanayo. I-denominator yethu apha izawuba lelona nani elidivideka ngo-15 no-5 no-3 elincinci elingu-15, so lo uzawuba ngu-1 nento ye-over 15. Ukusuka ku-3 uya ku-15 umultiplya ngo-5, ne-numerator yethu uzawufune siyimultiply ngo-5 sifumane u-5 over 15. Lena izawuba ngu-5 umultiplya ngo-3 ukuze ufike u-15, ne-numerator yethu sizayimultiplya ngo-3 sifumane u-6 over 15. Lena seyingu-over 15, so asizudinga ukuyitshintsha. Ke ngoku sesingakwazi ukuzikhomperisha sibone uba yeyiphi eyona incinci okanye inkulu. Eyona incinci apha ngula 1 no-2 over 15. Sikhomperisha ii-numerator zethu ngoba ii-denominator ziyafana. Ezemva kwayo gula 1 no-1 over 3. Emva koko kube ngu-1 no-2 over 5. 1 no-2 over 5 ngoba u-6 umkhulu kuno-5. 1 no-2 over 5. Bese sigqibile ke ngoku. Engoku ke singaziphinde sizibhale ngolu hlobo ebesilinikiwe ngazo. U-1 no-2 over 15 ebe ngu-17 over 15. U-1 no-1 over 5. No-1 over 3 ebe ngu-4 over 3. 1 no-2 over 15 ebe hleli engu-1 no-2 over 15. U-2 no-1 over 3 ebe ngu-7 over 3. U-4 and a half ke yena ebe hleli engu-4 and a half, so sizamshiya enjalo. Enye indlela ke ngoku yokuzilandelelanisa ezi kukuzitshintsha zonke zibe zii-improper fractions. U-7 over 3 seyi-improper fraction. U-4 and a half xa ufuna umtshintsha abe yi-improper fraction, ungakhe ucinge uthi u-4 uyafana no-8 over 2. 8 over 2 plus 1 over 2 ukunika u-9 over 2. Okanye ungathi 4 times 2 ngu-8 plus 1 ufumane la 9 oyi-numerator. U-4 over 3 useyi-improper fraction. U-1 no-2 over 15 ngoba siyamazi u-1 buyafana no-5 over 5. U-5 over 5 plus u-2 over 5 ukunika u-7 over 5. Uzawuyokugqibela le u-17 over 15 seyibhaliwe eyi-improper fraction, sizombhala naye kanjalo. Kengo ukuze ngo sike sikwazi ukuwakomperisha ezi fractions zethu funeka zonke sizifune zibe ne-denominator efanayo. I-denominator yethu apha izawuba linani elidivideka ngo-2 no-3 no-5 no-15. Sizawuthatha u-30 ngoba lelo nani elincinci elidivideka ngazo zonke ezi. U-7 over 3 xa umenza eba ine-denominator engu-30 uzawumultiply ngo-10 uzawufumana u-70 over 30. U-9 over 2 xa umtshintsha abe over u-30 uzawumultiply ngo-15 i-numerator ne-denominator yakho. Ithetho uzawuthi 9 times 15 ufumane 135. So uzawuba no-135 over 30. U-4 over 3 uzambhala naye xa ebe over 30 umultiplya ngo-10, so uzawuba ngu-40. 40 over 30. U-7 over 5 yena ukusuka ku-5 usifuna umtshintsha abe ngu-30 umultiplya ngo-6. Ithetha uba ne-numerator ethu kuzawufuna siyimultiply ngo-6 sifumane u-42. Le yokugqibela sizayimultiplya u-15 xa ufuna umenza abe uva u-30 umultiplya ngo-2. Ne-numerator ethu sizayimultiply ngo-2 sifumane u-34 over 30. Ke ngoku ke sesingakwazi ukuwakhomperisha lana amanani okanye ezi fractions ngoba i-denominator ziyafana. Eyona incinci ngu-34 over 30, ezimva kwayo ukuba ncinci ngu-40 over 30. Sesikhomperisha i-numerator, sizawujonga i-numerator zethu apha. Eza emva kwaleyo ngu-42 over 30, eza emva kwaleyo ku-70 over 30, bhala u-70 over 30. Eyokugqibela ngoku eyona inkulu ngu-135 over 30. Ungaphinda ngoku uzitshintshe uzibhale ngolaa hlobo ubuzinikwe ngalo, uzawubona uba uzawufumana ngokufanayo napha kwelaa cala.